because they actually was released. Tell him no, never. So, is it guy about Umdu? Umdu Magabe, hell, man, go ban the one. Nah, like ban na. Even lose a men's alum doing, but I'm gonna be a men's ale. I'm gonna tell me sometime, Martin. The billing won't tell me some motion clash. Rapper is called opportunities, needs, and does bona, but there was me in a papa that was going in, of course. It was a change to see you in the room. Able, tell me from the news of Flo Papayana. Ibuyela kulo alunaka lokhu bezongishile wena. So ngongo ngongo. Ngicela ichance eyiwani phaya. Manje okwetalenti yami nje bake bayive ingoma zami. Yebo. Nibidlale ku station esinkulu. Noba idlalwe eTV ni ngifomu zakelo. Okanye noba ilo appreciation ba umuntu xa idlalayo anenzele nje ivideo yebo. Ngoba noma ndidlalela ingoma yakho mfiki. Ifu zibani uthandile ukukhona ukubani uthandileyo yebo. So ya Zwisa ngicela unqobe ngicela ichance ihamba ngo talent yami abake bayive nje talent yami but then yavela ngelinye ihlobo ke khangivele amahlobo encingele ngalo mna ivele ngale ngoma le eniqalile bami beyidisa le ngoma bethi hayi ungasembacini ntonezingungasembacini qe mna ke ntingulaa nto iposta ke mna ke mna ke kungcano wayengoma sembacini baqibeleni ndayifumana opportunity yebhani idlala kwiiplatform ezinkulu andizayidlala ke ngoku nam yebo ndandisixelela loo nto leyo mna khona noba ungakudisa athi nezimculo njani nezimculo njani wena iba nguwe sivumele loo nto leyo mntu akudistracte ke nakwintoni na dlala ifunde umculo wakho udlalayo dlala ifunde zimculo nje uyenze uzawufikeleleka phaya egqibeleni kuzanyenzekanga uhambe ngethenga ingoma into ezithendayo okanye into xa ibona umaisebenzele uzibani nawe iza kusebenzela nawe yayibona loo nto leyo
one of the things that we esizihighlightayo also apha kwishow yethu It's the challenges that people face, especially young people. I wanna get into the music industry, but they don't understand the value of hard work.
Yeah.
Okay.
Yeah.
So tell us about the challenges that you've had, Wena, while you were starting your own production, while you were releasing your song, while you were giving people your songs. What are the challenges that you would say for you? They almost broke you, but you kept on faith.
Ngathi oqala athina kungu 2014-15 ndaluza umsebenzi wami ingoma zami iiprojekt zami zonke computer yami avele yafa yadrive oryba ndiqalele so zange nditsho kwakukutho ebantwini banokhe ndizawuqalele kwenzeka into ethile ndaqala yonke into then ndaphinde ngoku ngo-2018 ngojanuwari ndisengu-DJ Jack ngoku ndakhuthuza i-laptop xa senivisisa ke kuthaca abantu bathunyeka kayintoni but then aloo nto leyo zange ndibreakhe loo nto leyo so ndazixele bana ke ndahlala phantsi ngendacinga yabongobecause bandibulala straight bona because ndandisebenze nabantu abakhulu neelabhile ezinkulu but ke ngoku anayo ke ngoku laa proof yam mna uba nazi irights zam mna andikwazi ukuclaima ngondithi nangomenzi wendim nabhidle yacause yonke into yamemkile so ndazibuza oko ngaba kwinto ngoku bayithi no man suphela amandla yabo phinda futhi uqale eqaleni so ndandiqoma khe xandiqale eqaleni mavele ndiqaleni negama elitsha ke ngoku lapho ndafaka elikama weekend asuselika-DJ so ndaqala phana kwakusekusenziwa iqumbi ke ngoko so ndazixeleke bandizawuqala ke into entsha ndizawuqala ijeni entsha apho yabo qala phana ndibe ndisenza igqomu ndandisenza ihouse kuqala iikhomishala so ndenza igqomu ke ngoko ndaqala phana kungekho lula ke ndifuna ukuxoka abamane bezibuza ngubalo tshaya mawikendo ke ndandingasazi ke nezi style ndandisenza khona ndaxela ba ke noma ndenze nento entsha nesitayile esitsha yebo bekuthiwa hayi manenza inoma sengimacwini zenninozenninozenninu but then emva koko as time goes aba ndendixela ukusebenza nabo baphinde babuyela nabo yebo so bathini umntu akwazi ubuya athi hama ndidrive sinibuye soze zinto ekanje akwazi ufumaneka nakwanto xa mxelele igama ehayi igama ngokuzibani ngoku and ithalenti endandinayo umntu esithi umntu no man masisebenzisa eli gama eli-DJ drive because elikatshaye mawekhenda laziwa xa umna ndimangalandi noma iyafana nje xa sebenzi nga-DJ drive abantu abazilastile elikatshaye mawekhenda so eyona challenge ndalusa into ezininzi in terms of nee-gigs but zange khafe naphana ndaqalela ndakhula ndathenga nematerial entsha ndazithengela neewezi estudio then from apho ke ngoku ufumanye ngoba abantu balapha ekhazi ke bebekhona ngoba kumakhalitha bakumaphi na kuthiwa hayi manje mhlawumbe umntu ndifike umnama ngicisekeza nomntazi nqunqunani ukwazi kanjani kanye azazi banoni ndifuna uhamba lapha ekhazi ngoba khona nibaziyo yebo ukhona ne-artist yami kuthiwa ngithiwa iqolo yasegoodis bay anaphotha ke naye caba kudala eqenxile isitoko sakudala izama kwezi-producers ezinkulu but aziniki la chance leya yebo so yena ndamnika ibhiti yena khona bazngathi i-vocalist xoma sestudio akenzi yona tubonaamnika ibhiti norekhode apho siwarekhode yona bona uba italeni lapha likeamavala njani italeni enje and usemncinci naye ke ngoku yebo and ayibona iphiwe naye leno yomculo lena so senza ingoma naye i-title Holy My Prayer yebo ngenye ingoma ezinkulu ezo enzayiphulisha naye kulo nyaka leyo yebo senzela nevidiyo nayo like inkulu kakhulu ngeyona artist enotsho uba i-artist yokuqala inatsho uba yebo ngoku apha ndiyazibona uba okay ndikhulile ngoku ndiyakwindlela irayithi yebo so nomnqongo naye nabanaye amanye amajita ethu abafana bomsindo abalapha elokishini nabo abajita babengaculi ke bona qha ibingamajita wami sihlala nje xa mna ndingulaa mntu xa ndihleli ndithi hama ne funizani ukufaka esitudio mamasike senza into ethile qha athi mndihami funa ngikwazi ukucula abantu qundiza manje sizalenza icebo basenza njani so siyiloo nto leyo siqhuma no man lena le xa sesiye siyayibona hayi man isiyasibona lena le bajijeya ke bona so from apho ndabaxelela naba no man nike nizameni lento lena yebo so sabanayo i-challenge nakubo awuaffekteka uba leyo ngoma kamnqongo because imosi leyo ngoma mnqongo inuzisile nako into ezininzi la last year because abantu abayazi uba ilaa nto kwii-producers zabo yebo so ndandisebenza nabafana bomsindo so ube khona mhlawumbi bafuna i-booking bona xa ifuna i-booking mhlawumbi kubhalwe umnqongo hit makers yebo whereby ezinye bakwazi uziathende mhlawumbi oye bafeyile kuya phaya so xa kubuyela kumke ngoku kuthiwa no drive longazathendi ii-gigs asemthembi ukuzazana okanye akazuza so imanqono manxoxa mntekihamba no man ayindim lowo ye kubhala unqongo hit makers but ngabafana bomsindo abo zii-vocalist andikho mna phayana yabo so kezona challenges ezo endazifumanayo andangona ndikhula okunzima akusafani nangoku akunzima mona umntu akunika iset udlale nje ukudlala free okunzima kakhulu because wonke umntu efuna uba phayana yabo and wonke umntu enomthetho wakhe mhlawumbi ifuna udlala kwindaba eyiso unaphaya ayikwazi ukuba madlalisa ezinye ii-DJs ungethina ngasizithatha ngelaa hlobo sasiceba yo hayi nomono bha yabo nalaa nto so letswana mna ndisithi nandakhulu bantu ndibhiliva kwinto esubmithe ngoba mandimnika iingoma zam mna omntu ya so ndakhula njalo inezinye ii-challenges enothi ndizifumene zizoba andilanduke apho ndihlala khona apha esitani into ezininzi azenzeki into ezi-industry apha ziphele kula macala angaya andnje ngoku umntu akwazi uba artist enkulu mhlawumbi ifika kufuna umntu akuvimbeke i-contents yebo ukuze mhlawumbi ngubani umjide wenzele ngoma kamnqongo ndizoyiva kudala ngokuba no man ii-connect zakho bezifuniwe ii-connect zakho zifuna kuzibani ubanqawuthi uzibana kanani ndaku uzibani uqule ukungcokola naye xa ndicaba okay ya kungxaki umntu akumonela kho ngxaki andizumbuza nombuza nam izezazo sisebenza qha mna yebo ya
no that's very interesting everything that you've just mentioned about that's really interesting I'm really hoping that you grow into the industry and you actually grow as a brand une album that's out right now tell us about the album what can people expect from the album
okay the album iphume nge-29 ngaNovemba ngoma lami Holy My Prayer which means mthandazo wami album ichaza isitori sami in fact isitori sami nakubani na yabo like ijeni even i-song titles zayo sikhona nezinye iqom gospel so yabo whereby I feel like mna xa nezimculo mna ngaze ndizimculo accommodate umntu wonke abantu abadala abantu abancinci yabo ingoba ezingathukisiyo ingoma ezazimamele noba uyavuke kusini awazi uyimamele le ngoma akunikanga uyimamele xa uselayo qha yeyibo so i-album ikhona ingoma iinkoma zii-11 ingoma phayana all produced by Jive Weekend and zonke ii-artist eziphaya zii-artist zam andisebenzanga nabantu abaphandle kwi-production yam and i-album iyafumaneka kwii-digital stores ko-iTunes nakoo-Google Play Store pha Google Play Store yi-R50 qha ikuphi angabi nazi hard copies but ngisazama ngisazama ukupush uma ifikelele ku music stores yebo mission yami ngeleyo but kwangoku yafumaneka ku platforms and score I guess got big feelings ya sathengwa nangoku and i-sales zayo zenza kakhulu i-sales zayo ngehlobo engalindelanga ngalo mna yebo and which means which lona liyangikhuthaza nam
yebo
mama ngikwazi ukuthini and ngeke into ndixelele yona andifuni i-sales zayo mhlawumbe ndithi ndiba ndizikhupha ndizithini because iinjongo zam bayilabel yam ayikhule ayibe nkulu masikwazi uba siyakwazi ufikeleleka ngoku even mhlawumbe sifuna into interview siyakwazi ikhona imali yokuthabulisha ibi siyakwazi uliqisela into ethile ikhona imali ibi siyakwi-gig because asinayo asinothi sinayo imoto estable because imoto bakhona abantu abanokutshaja iiprayisi zabo yebo afikeleleka amaxesha webhaya mhlawumbi sifuna imoto enkulu so sifuna uyazi loo mali le imali esiqomakhe nuni sifuna uyazi uba xa kho into ethile siyakwazi ibalekele siyakwazi ihoya fast if kwinto ethile mhlawumbi ufuna iyorejistra siyakwazi ibalekele if kwi-workshop ethile siyakwazi ufikeleleka phayana yebo ya so i-albhamu yenza kakhulu ngoku isenza kakuhle and ngoku ndipusha yona ngoku nakwingoma endizirelisayo mandirelise i-feelings waphana mandithatha isingile mhlawumbi ndirelise phayana and now abantu bamaexpectile ndikuholy my prayer le igama le-albhamu
yingoma
enzeyipusha ya featuring ujoy iqolo ya so izawuba ngumnila
The reason we've got shows as Inja is to motivate young people to also get up, you know, take a bath and go try again every day, right? To be as motivated, to be as willing as you are right now.
Unicebisa ona batsha oqala if you afunda funda if uyayazi ba akwazi ufikelela kwindawo ezithile ivume loo nto yamkele loo nto leyo soke sinayo italenti apha emhlabeni anyanzekanga xa uzifuke ube ngu-DJ okanye ufike ube yinoni ngoku unayo italente but inoni if uyifumene italente yakho okanye ifumene into nepassion yayo unezixelelayo uba le ndizinikezele ngayo awujongangamali if isupport qha kusupporta nobhiliva nakwinonayo yenzayo work 10 times extra yebo lelo xesha elifumanayo i-popularity ininzi italenti abaphandle abantu bakwazi uyuzwa bakwazi uthini if uyuziyo okanye usayuzwa ncingelela if uyazazi baye kwi-direction irayithi yayibo ncingelela if imali izawubuya imali mayingabiza iinjongo zakhe umntu yayibo makalindela imali uba imali izawuza noba benza noni imali izawuba khona awufika amaxesha webhayi mhlawumbi unadlale for free but yabona lomntu amdlalelayo wenza imali yayibo but into nothe kuye if ezazi uba mandithi kulo mculo phofuba nenze mculo mna if ezazi uba uyaproducer or you vocalist experience into ezintsha ngoku lula ngoku for uba uyakwazi urejista ingoma yakho online for umzekelo uyakwazi iya kwiiofisi zakhona urejista ingoma yakho and ifree ke laa nto leya owuni iinto zakho because abaphandle kurafu abaphandle ne-industry le kurafu kakhulu just the headzazi yenza i-research zikhona ii-tutorials nakwi-YouTube mhlawumbi yabo if how to register umculo wakho okanye how to submit umculo wakho kwi-radio station ethile interacta nabantu into ezifanele workshop suzekelela zihambelela into ze-workshop ngoba uyazi uzawuluza imali uzayiluza vele imali yona because funeka uzigqibelisile funeka uzityisile yiyaphana uzihambele uzazi funeka uzazi izinto ezi if uyazazi izinto uthixo soza kuvalela indlela uthixo yebo ya so nothandaza umntu angayeki uthandaza yebo ndiyathandaza uyabhiliva kuthixo believe kuthixo believe in yourself abazali bakho sibafihlele into ozenzayo yebo so nabo bakwazi uyibona nabo uba kwindlela irayithi okanye kho kwindlela irayithi na ya sukoyika uxelela umzali uba open kuyiba no ndidinga into ethile okanye nento ethile if umzali ayibona ubaokay nenoyibhiliva kuyo le nto le noyithanda soza kustope to uza kusupporta but akanoziveza ukuqala buyakusupporta but trust me uza kusupporta yena yebo.
Excellent. Yeah. No, that's good. I'm really, really, really thankful that you came to the show today.
Okay, of course.
We appreciate you. We hope you do very well in whatever that you do. And good luck with the projects that you're doing right now. I'm including the tour. You've mentioned a tour happening in the Eastern Cape now in the Easter.
Yeah.
So good luck with that. And good luck with your album as well. Holy My Prayer, right?
Yeah, Holy My Prayer. Yeah.
I'm really, really looking forward to that because I know a lot of people are expecting you to be extra because of Ungongo, right?
Yeah,
so it's expected standard. It's really double the Ungongo, right? So that was it. It is Jaguma Weekend. Do you think Jaguma Weekend was your cup of coffee? Please do leave a comment, like and share, and do subscribe onto the channel. Just copy the sign, sealed, and deliver through today.